Mahi tahi tamarikima, Mahi tahi tamarikima, Mahi tahi tamarikima, Mahi tahi tamarikima, Mahi tahi, Mahi tahi tamarikima. Kia atahare are fanama, Kia atahare are fanama, Kia atahare are fanama, Kia atahare are fanama. Mahi tahi tamarikima, Kia tu akoturinga maki maki ma, Kia tu akoturinga maki maki ma.
Mahi tahi tamarikima, Mahi tahi tamarikima, Mahi tahi tamarikima.